esilandelayo no isikolo phambili school no 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 masiqale ngetawa kubekho itawa abamelwane bethu abasigcinela umhlameni wethu u-AMB sicela abaphakame sithi shine shine sivumelene nomfundisi wakhe uGosa okokuba xa eselebizele ngasentla akho bhede ukuplana because nomngomo kamandela selokuplana ne-SABC seyibuyeza ngoku ndithe kuye yonke into yezithethi izawuphumelwa phaa e-ANC isuke ke kuzibe apha ekwisini kuzofuna usiya kudumisa intshumayelo yezwethi yes thank you tata uze uthi enkosi uhamba nomama uthi enkosi kumfundisi for accepting i-invitation andithumele kukho iduze congregational church ekhoyo phakathi kwethu sawucela amalungu ayo aphakathi sithi duze congregational church mmelwane wethu nimjonge nimjonge xa kufulo ulanda kakuhle enkosimama kubekho u-second 314 abantu abavela ka-second 314 abakhoya pha sicela baphakame sithi shaye futhi ngabazali bethu njengoba iwisile izalwa echurchi u-339 uzalwa ka-314 nomeda whatever issues leyo nezifrent sivela pha siyavulela ke bazali phalezileyo kubekho Presbyterian Church sicele abaphakame sithi shaye kubo shaye shaye welcome kubekho his center ministries abakhoyo phakathi kwethu cela abaphakame sithi shaye shaye welcome dalotu inabingekeleko it's very good kubekho isikolo iphambili school sicela iphakame sithi shaye
shaye
shaye kubekho uzoxolo school phakame sithi shaye alo nabantwana bakho bakhona apho ngoku baphakama nawe wafuna imisiya kwephakamelo siyabulela ke siphakamise onobhadile banasecond ndike ndibabona onobhadile banasecond shaya umbhadile banasecond umfazi kamongameli banasecond umntana kamongameli wasekeleyo phakamakele uthi shaye phakamisa isandla uthi shaye siyavulela ke ibishopu ekwaya uthi shaye utata uGosa we guest speaker uzodilishana netopic encumelelane nobuzima andizothetha abawuthetha ke last week besikwamira uthobeka Buswana osestation manager se-True FM usishiye ne-command at the church must go to hell. unokuyiphila. And the church must go to hell. And it must go to hell to liberate sinners which are trapped by the way. And it must go to hell to open the gates of hell. And the church must go to hell to set prisoners free from sin. Uchilo besiphathi. Niyaphosa. Njengoba nizi home defenders, niyaphoswa. Sicela ke ubhejula namhlanje.
Ayibhejula.
Niyozibeka kwelazinga likarhadebe eCharles Phamla. Apho besenza imemorial yobomi bukamfundisi uPhamla. Namhlanje uRhadebe is going to hold uBhejula, is going to bring abantu bebe celebrate ubomi to abantu banikwe instruction to go to hell. Urhadebe ke uBhejula uzasicelela okokuba le nto esenza sibe ngamawisile yintoni le. Bhejula na 20 minutes. 20. Ndikubizele loo nto. Ndiyayazi phaa kwi-DC uwe umphathayo. Apha ndimokuphethela. Zondingandikhumbuza xa sifika kwi-DC ngoba ndike ndakuphatha lapho. Yalapha kwanomzamo ye-celebrations. Itim ayiyenzelwa iprogram. Itim iyenzelwa amathuba okureflektha. Itim yalapha kwanomzamo ithi a time for Methodists to be present. Ithuba yonke into yethu ihamba ngexesha. Na-next week kamaseka sabe sisithi a time for what? Namhlanje sithi a time for Methodists to be present. I-presiding bishop elect phaya ebhayi sizenontshangaso sinangazela. Wonke umfundisi ebepha xa efika uJJ uyehleka laa nto ebethethwa phaa. Uthi kufuneka kudlule amathuba apha kubuyisile okungabikho effective. Iwisile ngasemva ine-mission statement. Ilapha emva kwe-program. Ine-vision statement. In a six course, in a four mission imperatives, let's forget and ikhokelayo ukuedisha apha sina seven declaration of intent esathi eNahoon Methodist ngo 2009 ndisathandwa kuwo wonke umntu nalo bandithandiyo namhlanje. Sathi phaa asiyi kuvumela nantoni na eyakusihlukanisa omnye abe kude komnye. Isatso sathi eNahoon we will seek ways, sawufuna iindlela zokubonakalisa ubuThixo bukaThixo ebantwini. Yaphehlelelwa ngunyanga ntathu le nto because we need Methodists to be present. La magosa esekele ne-executive nonondyebo utata boy he's very sick. Whenever we stand up ikaya nabantu aba confina nabantu abangaba headeni ngama wisile la. We must find a time mawisile to be present. Ben ungabe present nge west coast kanti isiqo sakho asikho apha. Singabi present ngezinxibo ezenhle sisixibileyo kanti unsipho nodithuhe abekho apha. This is the time when we light this candle, we take an oath okokuba ukusukela ngoku xa ndiyindoda ndizawuba present efemelini yam. Ungabi yindoda e-absent. Xa ungumfazi ungumama wekhaya uzawuba present emyenini wakho nasefemelini yam. This is the time for us to be present. Ukuba present okokuba xa udithuhe esebenza kwamasipala eyimaneja yefinance xa kukhutshwa ithenda udithuhe angakhupheli abantwana bakhe bodwa nezizalwana zakhe kodwa udithuhe a-exercise le nto icawa yamawisile iyithethayo a Christ healed Africa for the healing of the nation because these are the times to be present. When I need you, when I need you, I need a church that must be present, that should be able to respond to social issues. Unemployment. Savana ke, yanikela ke bazalwana bam. Umuntu nomuntu makayo ke flag abantu abanomsa. Into this. Because this is the time to be present. Ndingabi ngumongameli kanti andikho. Ungabi ligosa kanti ubugosa bakho kukubulala icala. We must be here. Not tomorrow, not next week, now we must be here. Thixo nigcine neva mawisile anisikelele. Ndiyinkokheli yenu ndithi, this is your time to be present. Sizakwenza ke ngoku ngolu hlobo. Sizawungena kwinkonzo yokuqala phambi koba simnike ubhejula. Because funeka thethe sesiye saqala iprocess. Iprocess yethu iyaqala ngokuba xa sisuka apha sizawuyoxhoma iplate phaya kulaa ndawo. Sithi xa sigqibileyo ke sibuyele apha emva sinike igosa esekele ukuthi liyenze ilizwi lokusamkela. Immediately after siyibekile iplate sezenzele kokuba simcele umama ongumama omkhulu walapha umama uThixo azothi on behalf of this church xa kugqitywe yonke into enkosi noko siyamfuna enkosi shemu mama uThixo lo enkosi nguyosenza sivuke kakuhle kusasa siyibone okokuba noko sisebenze kakuhle sifuna ixhepho okanye ixhekwazana lalapha ekhaya masicele ke amagosa esociety namagosa esekele asikhokhele ukuya kwindawo sizawuunveyila iplate khona.